Lungo ne Evans. Lungo ne Evans Kenya what? Kenya one kuse?
Evans Kenya.
Eh, Evans Kenya. Evans Kenya one. Kanye manya chake. To kanya chako ki kanyero, to gi manya dwara nuango ki kanyero. But pora bro dimbele. Ko kanya chupuka Evans Kenya one ni. Kaka no chako. Aduga nuang kabwana ni. Kara gigo madogi ka celebs gi bego dogi ka to nyota be gi unge gi tinyo gi nyota juwete gi iduogo nwan ka ka bwana ni ka ko chako TikTok kidhi account neno osebedo ko tig jo mopogore opogore e TikTok ka ko manyo go followers gi likes aya mukwongo no chako kod no chako gi kingiyo nini mukwongo chako kod nani oko en Elisha Toto ochako gi Elisha Toto ko tieke Elisha Toto odhi kuom jano kwa kuom jano omanyo bugo tingeno wuotho kae komanyo ng'ama nigi mbi manyalo miye content en uwuon kotemo mare omera nyota to be makiongo e TikTok kionge ngi nyota e TikTok
wenyizo ne ya Evans nyaka go mana content gi ng'ato
Evans gima duga fwenyo en kokogo content gi ng'ato to kata mana likes okonyano wangu wote in kiwuok ka kiwacho kupanu wacha na riambo kiwuok ka dhi eni ni mare Evans account mare Evans ichak ng'iyo kwa piny ing'iyo ng'iyo content kako chako goyo jomogogo alafu noduogo fwenyo niya ni nani ni nyota ne rienye jano onwa ka jano inda geli toto nyota gi shine Kujogi ochwado ga chwada ten content ochwado to kone ko krome ni ochako wuok odhi kanye odhi omanye ka ungo ungo da wendo ko ngen jogi osedhuro ka to jogi ngen omiyo
midwa wacho ni kaka Evans ne konyo aungo solo cha macha no manyo mana nyoto
bataka cha ne manyo content Waja ne manyo content kalu record bwana cha kanni kakani bwana cha nitie bwana cha ne manyo content nikech bange no bange nani bange kose nini kose make gi nani gijano omake gi inda omake gi elitoto oteme nyako nwa kanyako kelni jog nyako ngengen gi joma apar gi joma nini jomoe rudako tingen bwana cha ok ngi udako ko jog na nyako rudako nyako nwa ko kelne koro stick kuom jano Majano cha be ndeke mehenje mapiny to kelo ne ndeke mehenje matin to kelo ndeke mehenje ero mimielo gi ngerno mo o promote maber kabisa wiyo wil gi jano sani kwanza in fact onego man jano jano kete jano be magi jok momiyo Evans ongere onego man jano kiko wit jano omielo kacha cha mamit sana
aya angu mimin kiwacho kiko wit jano
Si ina sani gi mnuango matene opare go jano.
Tudung jano be nigi pesa.
Tu jano nigi pesa tapenje jano tapi jano nigi pesa.
Dong jano. Jano Evans Kenya mago joma sani ung'ere mago joma sani nigi nying. Mabede wacho ni ati jano mokonyo Evans mondo mi otimre nade mondo mi otingre malo. Nyiso ni Evans otingre malo jano be koro otingre malo.
Bana to kadwa wuonde. Ineno. Gima duga nuango nini kuom celeb gi. Ka uonge go ki onge go wache ineno wache cha ni onge go ki kitho kik lor ni the ot kik landlord go ni dhot kiful ni nikech nyingi ni malo kwa kwaya kony wache ni anto anta onge go iloro na the ot wabro konyi wan wangiyo pile wakonyo gi gato ka gise idho malo to gi dump wa wan wachalo ka dustbin wabo konyo gi ko an kuma dier jogo duto te ni piny jogo ni piny koro gi kaka gi ngiyo gi konyore ga kivyao gi konyore ka manero Evans kikwit nga kikwit jano okadwa wacho mang'eny kuom nani kuom jano lakini
Evans okonyo jano
Evans okonyo jano kikwiyo wile gi jano wach moro ma Jano cha bende obe oloke pache. Wach mono biro bi center ka to omer mokiare ni. Obo werego. Ng'ama selebo nego bende ng'ama nigi heshima. Onyaki bed ge shima makari bwana makata maka kupo nunga to luongi kana idwa timone advertisement moro dibiro ka in soba wach mo nin wango gi mathen tibiro bi center kai mer wachana nayo eh bedu jok mo moriere eh mane we nyocha winyo ngato bosie monani osiemo wang kalausi nuko dwa dhi mbele eh owere gi wach mer eh Eh, mago gik ma dier momyo monego bin dhano wuoye. To kose nyisi kamanero, tin kori wuok tung mosuo. Ineno. Koro Evans, nyocho otieko gi jano, otieko gi elito. Sanie? Sani mo minena wuoye kodi ni?
Otieko gi jano?
Otieko gi jano, obolo piny pangala. Onwango go comments gu viewers. Aya, okao elito oto, otieko go obolo piny pangala. Osenwango comment gu viewers. Ochako kao inda, eh? Obo ochako manyo go comment gu viewers, gu likes, gango, gu followers. Obolo. Ochako di kaungo. Ma eni mumuono nyaka. Eni mumuono ke nyu japendo bwane gima ngani timone otim ingen nyu chapuka ngen ngani timo kama
eh chunyi ler ya
ingen kan ma chunyi ler eh lakini ntie yok moko makaka wan wanyalo somi gi chunyi maler mu ngen to chunyi ler adier chunyi maler no sani an gadien kopo ne ruoth gwedhe gi ma matin eh chunyi maler no ibonu anga koro lel mana ngadie nikech kalu record kaka nyocho manyo followers eh nyocho manyo followers gi yoma yani otemo juna chini mondo obo bede eh ngami luongo Evans lakini kionge nyota ineno kionge nyota okochun nyaki bede TikTok eh inyalo bedo team tapas eh inya tap kaka jomoko
kakumari gene
kakumari inya konyisi ni snipe snipe tap tap eh comment Koyanyi be pier guok. Accept. Okochuno ni yake idu iti gnyota jomoko. Osebolo jogo kanyeru. To kata mana sindi odhi tieko. Sani mine na uwe kori ni. Donge sindi makoro manyo go comment. Nine, o manyo go followers.
Sindi manyo gitimo kolabo kwa zogitimo.
Kolabo marango. Seche moya o marecha ka sindi ni maboru. Toka o duet. Ilu ngono duet kose ango. Oka o nyakinuwa nka pitch sindi ni. Video ma sindi moron kai. Kupo ni nga maratiro nga manegi nyota. Iwo kako mari wo kato dhia LTN mare. Nine mare account mari. Ti yao live. Eh? Igo ne. Ko kinya follow watu chieth wok. Where you go. Eh? Ineno. Tunga ma pro follow.
Yeah.
To watch mo ni duati yokoda. Mondi manyu go followers. Eh? Alaf kise abro mi followers ndiyo. Eh? To kise ti yokoda. Mise nwangu followers. Ingeni bro nwangu followers 1 million.
Yeah.
But okibo nwangu mok inactive. Eh?
Yeah.
Koro
yeah.
Many gima genuine. Gima te munyiso ginia.
Ibedi fans maten to en genuine.
Ma genuine. Ineno.
Mungene anaero engineer Juma the boy.
Ahero engineer Juma the boy. Tokunu kore idwa tiyo koda mondi many followers ma fake joka bro biro kendo gibro like gibo follow. Bange kidwaro wakakori manyo gi. Nitie bwana moro naneno nigi 2 point something m. Toka koro oketo kata mana game. Inge flowers monu wango. Non wango flowers 20, roses 20. Tiani gi million, kanyero.